Hare Krishna devotee, this is a very simple bhajan, only four lines. So you can start from Madhyam Saptak. Madhava Mukunda Mohana Murari. Madhava Mukunda Mohana Murari. Madhava Mukunda Mohana Murari. Madhava Mukunda Mohana Murari. Madhusudan Shama Sundara.
Krishna.